Waa jacaylkaa kala qalan illay hadalay hilbiyo kala qalan illay hadalo hasa wahaway nuwadahayno heshin mahayna kala helay tanu chidgo ay wajacayl ka ay Allah janu ya wada machif sadu
Chirko, watch your highly come.